emahongweni namuntlha ku pfinyiwile n'wana wa ka grade 9 tolo ni vusiku kwala ka Malamulele.
N'wana loyi wa ha admitiwile exibedhlele nakona a nge se kota ku vulavula hikwalaho ko chuha.
Vaakatiko va ka Malamulele va hlundzukile swinene hikwalaho ka ku maphorisa a ve se khoma va ehleketeleliwa.
Ai twana nini?
Na tsamba hinkwenu mile ku swivone leswaku hi le ku moshakelweni swinene. Ana maphoris amele ku hi pfuna ni nchumu.
Ya itis, na mina nkarhi lowu ni ya pfula case ya ku yiwa ka fridge ya mina. Ava ni pfuna ngi hi nchumu, vo ya mahlweni va photosela ti phone ta vona.
Handle ka ku dhankari. Xana hi nga endla yini ku papalata swigevenga leswiwana?
Mina ni vona swi antswa ku ri hi tivekela phorisa ra hina hexe kwala mugangeni leri hina hi nga ta ri sapota hina vaakatiko.
A hi twananeni. So i mani loyi a tinikelaka ku va yena phorisa ra kona?
Hai mina te kone nga ri yimela ene na mthembisa leswaku ni nga tirha hi ku thembeka.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Rah nou ek gaan ver Meneer. Baisala ba tshoba mavengele ba pinyala na bana. Ah zoni kona mina mani ari Mjayijayi. One by one ntaba ku. Hey, yala kana. Fatuhan. Lere me aku yisukule zwiman.
Sukala a xiphazeni se hi kume va parini.
Ah, jayar. Exhale yo kray.
3529 over. Meneer Mjayijayi. Meneer Mjayijayi kuna mulanga tsava xiphazeni xa gadaka. Ene u tutumele site ndele renkeni.
Ek gaan daar by die rank nou. Ek sal trap die hond. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. My pops are smoke, yo, my
rap gets bigger. I'm a bad motherfucker. Mina no wisha ku akumeka mativi. Vona na msomale wa vanhu wa chuwili na sweswi hiku avala ku ngudlaya phela.
Mfana loyi amba le xikipa xo tshuka. And the yena kha hinda hinda tolo loko ku ta pfinyiwa n'wana wa xikolo.
Swivula ku hi yena.
Yana loyi.
Ya yena.
Exactly.
Ya, exactly your face, boy. Straight out of Compton. Another track.
Kokwani Mjayijayi ha swivona leswaku mi le ku tirheni kahle ngopfu na vugevenga byi le hasi swinene. Mara just imagine ku kokakoka munhu hi xithuthuthu, ku bukutela vanhu hi timboma na ku vitana vanhu tikafera. Swin'wana swi hi tlherisela ka minkarhi ya apartheid.
Vanhu va ni byela ku ri ni lwisana na vugevenga loko ni ri ku tirheni se va ni byela swin'wana. Ah man va suk jayelemense.
Maka leswi va zamaka ku mi hlamusela swona i ku sweswi i minkarhi ya ntshunxeko. Nelson Mandela u te
ho mi la ku ni tirha kumbe mi la ku ni byela hi Mandela
Hayi a hi rimitsika. N'wina tirhani mi ya mahlweni mara hi kombela ku mi hunguta xandla.
Baya donkey elements. Der weg is my beste geit. Ek gaan daar weer nog. Mara remule ranandea man.